Sambe ngomsebenzi bangani mami. Siyalithanda lonke. That's why we are here. Mawu chakilo hamba sikumemanga.
Abadala bathu umntwana usekhona. So.
Yeah, wena mfana. Why ungazibulali once uphumule nje? Yeah, my chance. Akulo lesibhamu sikedelele lo muntu.
Ngoba ikhinto yenza.
Right, ke bangani bami siyabonga. Omalume seqala umsebenzi. Bangkarame nginama DVD ayithuwa ngafani. Ngizowadlala wonke lapha live. Ngicela mawule 30 rand bangani mami, uzothola ama DVD ayithu different. Mawuthenge nge 20, ngicela ufake 10 rand ube nama DVD amabili angafani. Siyowadlala wonke siyawathanda la. Mawuthenge nge 20, ngicela ufake 10 rand uthole ama DVD amabili angafani. So adlala wonke lapha live.
Kusho ukuthi 30 rand mayimabili.
Mawule 20 rand uthole 1.
20 rand mayimabili.
Mawungela mali fuseke. Hlala unjalo uyishiti forever.
Hlala useless.
Akusena umnyalo nje makabi. Mawufuna ukubona kushele. Uyakuzwa ukuthi ngiyakuzwa futhi. Asikhulume sisidla lapha. Una imali yokudla wena.
Kaphuthi sikhala.
Kushiwa ngaba.
Ha ngiyakubona mntanami le nyawo sezawoma ngokubaleka le mali zabantu umuntu uyakuzama wena uyathamaya unabantwana bangaki oyiwani uphi babakhe uyamthanda awumthithi umtshelile ukuthi umile la uyabona ukuthi uyanya wena
uyabona ukuthi unamanga
Ekhona isinamazulu amabili.
Rice
ina Hong Kong yomzulu.
Ehhe.
Original
yomzulu. Ubahlukanisa kanjani?
Uyabona iHong Kong yomzulu.
Right.
Ungathi sakubona baba uthi yebo ushiya hamba.
Ehhe.
Leyo original.
Original isulu.
From Engudu.
Right.
Ungathi sakubona baba.